Chogwari rungainyika varume
Rungainyika
Chogwari rungainyika varamai
Rungainyika
Kana munyu ziza vavi
Uja bazirei
Razai Kana munyu ziza vavi
Uja bazirei
Razai